that any condition you may be in today, the righteous God that bring righteous money, He will bring righteous money to your house this year. Every negative platform can never be accomplished by the enemy. May every positive plan you plan is from today, God will assign it and will come to your doorstep and will manifest in the name of Jesus.
Chineke, ki ihe wee dị mma. Child of God, ekwubi okwu na ndụ gị. Ka eluigwe gị wee mepee n'aha Nna,
na Nwa, na Mmụọ Nsọ.
Ngwa bido were onwe gị n'oge a, maka na eluigwe gị emepee. Ihe ọbụla ji eluigwe anyị mepee n'aha Chukwu, ekwubi okwu dị ka onye amụma nke otu Usekwu wa Chineke. Ngwa bido n'oge a. Okuche na ọ na-abịa na mmezu.